We love you, Lord. We adore you, Lord. We live our lives before your throne. And I'm beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. Wahweh, ikumazimba, kukumenyana nawe, ataru kuhumba. Nitwa Mushahidi Mo. Nagomba ndabibutse kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Aba nagomba nshimire company ya Bujasa yangana ukuntu yitwararika iriko iranyitwaramo neza. Yego, perezida wayo weyumviriye gukireya kino gihe. Sam Rakoze.